Ruth tinga malo monda chu aye wete bibi duto Ruth tinga man manaka kiminyone nya kora mugaji wang akoni ni jomoko nyo nyerowa jomoko nyo lagene oko nigi wacho ni o kogalo rumo gor nyanyango dok dala ni wadu menjo regi sianda wani mbem ngou angongonu kore kwa biro marach sani kore kagoro biyo mayore yore wawuka riwa neka kanyiwa nyono ngata deku mdogi punjile dhula mondo make sungu denu ni gebelu kata kam kut nege winyu ni lich wangini kwe kwa pango mipira mara tipo ching sunday wangi FC Leopard dhube ni mopek mwana tari nyao stadium wabi ne kaki neno training ninge ya kanyo mati boleno mane mwadu wabi simo go FC wangini kwe ka lich ni lich umeringeni nyo wan marach nyo watuo tigeni kapo ni ingeni goro niki management baber players wan goma bayo to nyo wan no no mwenye waunge pesa nyo wa nyo watuo jodalawa to sani koro sani wabiru marach ni kech kambi maduong momako piny ngima mar bet miluongo ni SportPesa oduogo kapek mwana tari nigi pesa machalo romba yubu ene masani koro wuok oko koro sponsor Gor Mahia mae momiyo sani koro wabiro go mipira kagima onego ng'ato wabiro go kagima watieko ng'ato chieng Jumapil Gor wadhi go mipira manyasachiela koni ni kuponi bwana wadhi nego FC wadhi loye ako yawa tigeni waloye makaponi jatugo moni tia madwa nyosore anabiro rwako namba chiko makata abalago ndangwen wang ni kwe kali jodalawa pek mara tari mai momia wacho ni fans duto ma Gor Mahia kamoro mara mentie chieng Jumapil uogo kibine mai momia uduto adwa ni mundu donje SportPesa SportPesa kabibila latino make metgo kibedo jaloj ipoma ni pap Kongra, registration may take part mokalo. Sani yo kocho unani nyakibedi ki smartphone, kata internet. Kata in mangisi maka bambi, inyalo register go SportPesa. Iti yogi SMS, take part mokalo. Ndika nika ni kubali, kata accept. Tiore namba mar 79079. Mani sebe doja kanyono ma SportPesa. Uoteni, nono maungi chudo mora mora, SMS and free. Tubende, sani nge ni SportPesa ma sponsor Gor Mahia. Mai mumia kodi gor sani biru gonji yako yawa. Donjuri SportPesa mera. Goro biyo marach kendo koro koyot kogalo tinde kidari tararandarandar SportPesa tinde kibari tararandarandar.